kwenye rais delegate.
Wenzai, kimo sana zake tronco. Yangu kila sano kena madin.
Tell them the truth.
No. Kulumi kamis. Bachele yonke. Bachele kwenye kile.
House of Zwide. Tonight at 7 on E!